السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أولي مثلا
Alhamdulillah jotta kam sai mi dilla kugal kale yawa ai kugal kam na sai jaha ngada kugal timmina kugal yawa ai finela yawa madam am madam am yawa an on madam am yawa
dilla ka
ah yo a wadana ne duwara ah wala ne dara dara ga wadana ne duwara dara tita gal kuma ne da yawa
Allah am
Hokkanam gorkam don isa hokkumoni to wurtake Allah Allah de lumo mano sufti kamni Allah hokkumosa hokkanam gorkam don isa hokkumoni to wurtake de rewbe himbe subi de o wawi tef ko rewbe himbe kam Allah am Allah wallo ko gorko man warti tawti ko Allah
Allah am dime Allah dime Allah dime
mai gidana banina
du adume do du adume do du ana
Do I do me?
Ha 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 ha